So bad man looking for you, MC looking for you.
Kirira, yambuka, kirira, yambuka.
Washa moto, weka moto. Acha cha cha. Ndashaka kunyongere gare, ahamanuka na hazamuka. You're the best, I know you're the baddest kid. Nyonga, umwana nyongera.
Kirira, yambuka, kirira, yambuka. Kirira, yambuka, kirira, yambuka.
Kigali, Kampala, Mose Tujindongo. Kigali, Kampala, Nairobi, Dar es Salaam, Mose Tujindongo. Umwana ku ruhande, rika ku ruhande, Mose Tujindongo mpaka mu gitondo. Uyu muzeke turawuvuna bitari nka bya bindi bya masadunda y'Kigali mu Rwanda. Aya ya ya. Pull up.
Ya 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 ya.
Pull up. Left, right, up and down.
Kirira, yambuka. Kirira, yambuka. Kirira, yambuka. Kirira, yambuka.
Twendele ama si twendele. Twendele ama si twendele. Karantini mu bushuhe, ibyuma kuri tablet. Nyuma y'umuziki after party ni mu kavumo. Twizinira umuziki mpaka tondo. Jana biri kuwunyeganyeza mpaka tondo. Pull up.
Kirira, yambuka. Kirira, yambuka. Kirira, yambuka. Kirira, yambuka. Kirira, yambuka.